chiri panyika chine maitiro ekuuraya munhu. Chinhu chese chaunoona mwana chine maitiro ekuuraya munhu. Chenjera mwanangu chenjera, chenjera ho, ndangoti chenjera mwanangu chenjera, chenjera ho, panyika chenjera mwanangu chenjera, chenjera ho.
Studio, the harmony of quality and professionalism.